Yini AmaBoys?
AmaBoys. AmaBoys kahle kahle ngeke uze uthole abantu behleli phansi bethi AmaBoys. No no no. Nginento mina engiyenze ya simple. AmaBoys imithi ehlanganisiwe. Uma siqala sithi AmaBoys sinento esithi amabutho. Sibe nento esithi izizwe. Izizwe kahle kahle amabutho aqala ethi ayakhandwa. Umuntu uma ezama ukupheka istew wahluleka ukupheka istew. Leyo nto yakhe igcine sekuyisopho nje eline sopho eline soup yini ugcina ungasayazi ukuthi uyibiza ngani. Right. Amabutho yinto ewumuntu ohlanganisiwe othi uma uyikhulumisa bese yenza leyo nto. Izizwe umuntu othe uma ezama ukuyakha amabutho wahluleka wagcina lento siyibiza ngezizwe. Izizwe ziyathunywa, then mayithunywa masithatha la mabutho siwathathe siye nawo ethuneni. Masifika nawo ethuneni bese siqeda sifuna izintuthwane ezisuka phansi kumuntu, sithathe lezi zintuthwane siyihlanganise namabutho bese siyigaya lento ibe ndawonye bese sihamba lento siyoyishisela impepho siyihlanganise nomuthwe wempepho. Leyo nto sesiyibiza ngokuthi AmaBoys. Why sithi AmaBoys? Because sengikwazi ukukhuluma nayo, mangikhuluma nayo bese ngithi ngicela ningenzele u1 no2 no3 no4, then iya commander. There is a certain rule okufanele uyinike yona. For example, sekufanele uyinike amasi, iphila ngamasi. And number 2, uma ungayinika amasi into isikhathi esiningi, yabona ngabe kuthiwa sikwe camera khona information athi ngizokutshela yona, ithi mayikhandwa leyo nto ifuna ngisho sometimes ipenti lomuntu wesifazane, because kahle kahle iphila kakhulu ukuze isebenze kakhulu, ifuna kakhulu umuntu wesifazane. Once waqala wangayinika amasi izolala nawe, uphuphulele intombazane enhle in yona lento esilala nawe. Ayilifuni igazi, cha cha cha, ayilifuni igazi kuphela, ifuna umuntu wesifazane, noma uma umuntu wesifazane ifuna umuntu wesilisa. That is why ekhemisi yami ngenze into encane, isigubhu esincane, ngathi isigubhu esincane, those who don't afford to 85,000 go for this one for 2,400, then try that one. Once you see that one ithi business lakho liyabhusteka, then you need to know ukuthi isigubhu vele naso sizokuvuma. Ngiyibiza ngokuthi AmaBoys for you to avoid ukuthi ilale nawe, kufanele lento uyithathe uyifake phakathi kwempupho, ihlala phakathi kwempupho. Every time uma uyisebenzisa uyayisebenzisa uyibuyisela empuphini ihlale lapho, then izokwenza lento oyifunayo.